kuna talaka yi
to yanzu mu mota mu ne ko kowa ke sai
Where are we going?
Going.
Oh. You're going to sit here?
Yes.
Hey.